21 22 cube number
22 cube number
24
cube number
28 24
25 cube number 26
23
28 cube number
21
92
29 cube number
24 38
30 cube number
27
27
27